Thank you for protecting me. Ndikuthokoza kwambiri Mulungu bondithandiza. Bondithandiza kunimenyela nkhondo yomdima ngati iyi. Ndipo yingisi Thank you. Oh, Holy Ghost fire. Oh, Holy Ghost fire. Holy Ghost.